Bafu right.
Bafu. Abafangi ko right bafu. Kahle kahle bengekliniki bafu nginenkinga yokuphela umoya. Nginephika kahle kahle.
Eish abathi ukusiza mfethu iyalazi mfethu. I said I clinic. I want to say that. Wait, what about that money in here?
Oh, hey, pick up this gaza one now, yabo. And if this anguas will lap when I bath, yabo.
I'm going to name Tanta, Roba. When I was much old, woke up a pig. My little to Popo. Oh, Billy, some of Lindo Paul, I was a pose. Ah, we pick up a penna.
Have all the motor show. Umuntu okulapha amaphansi ngiyawazi futhi asiphume lapho njengamanje ngifuna imoto yakho insizwa
hawe hawu phela lapho mele vele ka DVW uzigcwele zimoto
hawuzi
awubona abraho
I was a bad man.
Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out.
No thanks.
Don't mind me. I'ma just grab my stuff.